Yeah. Mucho comanta. DJ Le Monka. Bichwana land. Mo protector rating. Mochudi rasisa. Ramothobolo. Let's go. Ke tsoga ma phakela go le manta ke nagana kgwedi fedile go smandla takas go bona biri faras wetse covid santsetsile gore faras go botlhoko bona mata wa go sleeping on you hating on you ibila sa dumele in you ke tswa khakala ke le ka go khotsofatsa tsala tsaka ba ke le mogile ka se khotsofatse botse gwa makatsa ka re pare ke robetse mo bone bana gana re ke greedy I ain't put in the Barry ke robetse mo bona ke na nako bile setse ke timile le bona bankane ba me ba ya graduate baba ba me ba itumetse ba ya celebrate nako tse dingwe ke feela banchester ha ke ba fa se ba se batla mpa e chester I've been down now it's time for me to elevate mono motona all you niggas do is imitate I can do this every day, verse after verse, like Muruta Rera Kerekei. Africa Bora from Bokoni Bupirima, Hotena Kahaburoni, Muchudu Fika Rasesa. I'ma keep on representing where I'm from. I'm dressed to kill Jagawa Nazgala Sapara uniform. Bantete Moraho Banto Seta Muduma, like Dipika Ramar Nakwenenke Batoka Babadi Lehom Fichara. That's how the world works. Everybody wants a piece of that action when you build in Bapatala when it falls apart. Kalimit, Aribula Machongana Kebile. Gona sepe sa mahala Freestyle followers come with a bigger cost How come mohela kato opedi it's your biggest loss They only hit you up when it's beneficial Haba sa genics ba gokanda they on a mission Look, o tlokomela all them people You be scheming ba lefew ba gopela diatla only when they see you winning Boma bina go tsholwa ba tshela ka go gala Ha kurumolola pizza ba e kgobokana Ha ba tsholela mogopo botlhe ba o gala Ga nke ba kgotsofala batho ba bampala Bala, bala, bats